Umunsi parise mutorafiyo tuvuga kuko n'umunsi uhambaye bavuze ati abantu babimboneza kugwiza umwimba aho bari nukumva neza ingene muri parise turashigikiye cyane ubwa mbere icyo kivugo ko tugeze kugwiza umwimba nta mu gihugu cyacu turakeneye kubona umwimba mu burimyi wawiyongereye abantu bakaronka ibyo bafungura amahinguro tukaronka ibintu byinshi bitandukanye ibyo turimye tukabihingura nuko rero twere tuhaba duhagati batuti umuntu wese azaramenya mu butandukane bwacu ubwo ruhara rwiwe rwo kugira uwo mwimba uyongeye ukamya ati nubwo n'umurimyi agiye kurima canke uwundi wese tugiye kurima canke uwundi wese atari umurimyi canke ugiye guhingu umenye ati none uri umuvuzi we utera gute mu gwiza uwo mwimba uri umuvuzi utavuye neza ba barundi n'abanyagihugu canke n'abandi ntibazuja ku mirimo uri umunyepolitike urashobora gutera umudurumanyi ugasanga amahoro abuze abarundi bagiye ku mirimo wewe ubutungane utacimanza neza abanyagihugu bazokwirwa ku matibinari batumwanya basubira abantu hakuja ku mirimo ugasanga bama mu ndyane z'amatungo canke n'ibindi bidacika ndetse rero n'ibindi byose n'indi mirimo ibyo rero twe turabihagaraho kugira umuntu wese yumve ingene ahari hose ashobora guterera kugira umwimbu wiyongere abantu bacasura bakarati mbega imikore y'akazi imeze gute abantu bayeho mu kazi kumbe ni wacavugira n'ibyo bintu by'ingene imishahara n'ingene babayeho nicyo gituma uwo munsi mukuru waje no gushyira bimwe byo guteganiriza akazoza mbega umukozi igihe aza bageze mu zabukuru atagikora azobaho gute kurumva urakora ukagwiza umwimbu mwuka abona ati n'utazoba ugikora bizogenda gute ibyo nabyo rero muri rusange bishobora bitunganywa n'igihugu.